tatu za jana tumelipa. We are young Africans. We are young Africans. We are young Africans. Tatu kudadadeki. Hii ndio Yanga. Kukunye. Hii ndio Yanga. Hii ndio Yanga. Atupoi mpaka semifinali. Pumbavu. Ha. Woo! 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 Yanga Afrika we. Yanga Afrika. Nilichelewa wapi mie? Yanga Afrika. Izo kukuwa hedi.